cyane kiciza mwadukoreye mwaduhaya amazi meza kare twahora tunywa amazi yo mu ruzi bita kamina ndogera none ubu tugiye kuyareka yari yaraduteje n'inzoka none ubu mwaduhaya amazi meza kugira dukarabe twifate neza tugira isuku kandi rero ubu uya coronavirus tugiye kugerageza kuyigiza kure murakoze cyane imana nibahezagire.